mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa.
Le millénaire, imyaka igihumbi, ikinyempumbi,
imyaka igihumbi, nico cigwa tugiye kurabira hamwe mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi. Nkundira mugenzi, imbere y'uko twinjira mu idonido y'icigwa cy'uno munsi, tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho, umwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe ribihabwa icyubahiro. Mwami, urakoze kuba wemeye kubana natwe mwa kino cigwa. Turakwinginze ngo udusobanurire neza icyo ijambo ryawe ritubwira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nkuko nari mpereye kubivuga, icigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo imyaka igihumbi iboneka hariya mu byahishure Yohana igice cya 20. Ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'ibyahishure Yohana igice cya mbere ku murongo wa 17. Yohana aravuga ati, ehe arazara n'ibicu, kandi igisho ryose rizomubona, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose azogorogeshwa nawe. Igihe Yesu Kristo azoza, Yohana arabisobanura neza avuga ko abantu bafise ibyaha bazoca bicwa n'ubwiza bwiwe, mu gihe abagorotsi bazoba bakiriho bazohindugwa. Pawulo arabisobanura neza hariya mucete yandikiye ari Tesalonike igice cya 4 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 17. Abazoba bakiriho bazohindugwa, abagorotsi bazoba barapfuye nabo bazozuka batagisubira gupfa. Ariko kandi Yohana nawe yari yavuze yuko abanyabyaha bobo bazomubona bakicwa n'ubwiza bwiwe bagaca bapfa. Ni kuvuga ngo muri icyo gihe abagororotsi bazozuka bahindugwe basanganire Yesu, maze abazaba bakiriho nabo mu kanya nk'ako gukubita urugohe bazohindugwa nabo nyene basanganire Yesu, bigire mu ijuru bacane na Kristo mu bwami bwiwe. Ariko kandi abanyabyaha bobo bazoca bapfa, bazokwicwa n'ubwiza bwiwe. Ni kuvuga ko abantu bazoba bamwe bibereye mu ijuru b'abagororotsi, haba bapfuye n'abazoba bakiriho. Ariko abanyabyaha bobo bazoba nabo nyene bose bapfuye. Ni kuvuga ngo ku isi nta muntu n'umwe azoba gisigayeho. Iyo niyo ntango y'imyaka igihumbi. Ni kuvuga ngo Satani azoba asigaye wenyine, kubera yuko wewe icyamufasha, ikintu cyari kimutunze kwari kuzimiza abantu, noneho nta muntu n'umwe afise azimiza. Mu yandi majambo azoba aboshwe. Nicyo gituma hano Yohana yabonye hariya mu gice cya 20 ku murongo wa mbere, mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyonyoro mu minwe, afata cya bisato, nicyo ya nzoka ya mbere, niyo mugwanizi irindi Satani, akiboha ngo kimare imyaka igihumbi. Mu by'ukuri kubohwa kwa Satani aboshwe n'uno mumarayika nuko Satani yari agiye kumara imyaka igihumbi adafise umuntu n'umwe azimiza. Niko ubusobanuro bwa Bibiliya bubyerekana. Agikororera ikuzimu arahadadira, ashyiraho ikimenyetso cy'ikirumanya kugira ngo nticyongere kuzimiza amahanga gushyitsaho imyaka igihumbi izoshirira. Niyashyira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Bagenzi, Bibiliya irabisobanura neza ngaha yuko abantu bose bazoba ari abagororotsi. Ku murongo wa 4, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicara kuri zo, bahabwa ubucamanza kandi mu nubugingo bw'abaciwe amazosi baho babahora gushingira nta Yesu n'ijambo ry'Imana nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyacu kandi ntibemeye gushyiraho ikimenyetso cyacu mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka igihumbi. Bino rero birasobanutse neza. Babandi bapfuye batemeye gusenga igikoko n'igishushanyo cyacu. Ndavuga ngo abantu batemeye gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza ni kuvuga ko bataruhutse dimanche ahubwo bo baruhutse isabato. Bitondeye amategeko y'Imana y'urukundo, bari bakunda Yesu Kristo ku rugero ruhambaye nk'uko Yesu yari yarabibasabye hariya muri Yohani igice cya 14 ku murongo wa 15. Bino niko bisobanura. Bano rero bategeza kuba bafise ibyizigiro byo gushyika ikimenyetso cy'Imana mu gishingo cyo gushyika ikimenyetso cy'abantu. Bari barahise mu Imana n'ukuri kwa Bibiliya. Bano rero naho bari barapfuye bari bazuse kandi abari bakiriho bari bambaye kudapfa bace bajyana na Kristo mu ijuru, bicara ku ntebe z'imanza bafatanya na Kristo kuganza kandi bihweza imanza z'abapfuye. Babandi bari baraciwe amazosi, babandi bari baragiriwe nabi, babandi bari baremeye babaho mwino si ubuzima bw'akaga buhambaye kugira ngo gusa bashobore gukomeza bashingira Yesu ntahe ntibabe intahemuka. Baba intahemuka mu by'ukuri kukwizera. Bano bonyene nibo bagaragaye abanyabyaha abashyizwe ikimenyetso cy'igikoko, babandi bagendanye na wa muvugishwa w'ikinyoma, babandi bigisha ibyagezwe by'Imana byarahavuye, babandi bigisha inyigisho zo guhindura no gufobeka amategeko y'Imana, babandi bose bazigishijwe n'abazi. Icyo rero nicyo gihe cy'imyaka igihumbi, kubera yuko umugwanizi yahanuwe imyaka igihumbi minjuro ariko arabuzwa ubugumuzi bwiwe akanka ategereza kuzohabwa imyaka igihumbi yicaye aha wenyine kugira ngo ashobore kwisubiramo arabe ingaruka mbi z'ibyo yateje, arabe ukuntu ibyo yatakaje n'ukuntu agiye guherengetezwa burundu mu gihe abagobotsi bo bazabishimye banezerewe bariko barasiguza neza ibyerekeye ukuntu umwami wacu Yesu Kristo yemeye kuza kuducungura. Kubera yuko ibyerekeye agakiza ku muntu na nuno munsi biri cyari gisigabwenge, hariya habandanya habyerekana neza. Avuga yuko inyuma y'imyaka igihumbi niyahera, inyuma y'imyaka igihumbi niyahera hazoca hongera kuzuka, ariko abazutse mu muzuko wa mbere bobo barahiriwe kuko ntabwo baharugwa ku rupfu rwa kabiri. Yamara abatazuka mu muzuko wa mbere bobo bazozuka mu muzuko wa kabiri ariko baje guhanwa. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo ku murongo w'indwi ukurekurwa kwa Satani intambara y'iherezo. Iki gihe Satani yamara kurekurwa hazoba hariho abantu bahambaye babayeho mu gihe cya kera ku byerekeye intambara, hazoba hariho babandi babamba Yesu banse kwihana, hazoba hariho babandi bica intumwa aga urupfu rw'agashinyaguro, hazoba harimo abantu bahambaye cyane ku byerekeye intambara, hazoba harimo abantu bahambaye cyane mu byerekeye kunywa urumogi, hazoba hariho abantu bahambaye mu byerekeye kunywa inzoga mbere no kuzihinyanyura, hazoba harimo abasambanyi bahambaye, hazoba harimo abagizi ba nabi bahambaye bamwe b'inzigo n'ishari. Bagenzi nagenda babwire ngo uko umuntu apfuye musaruga runo rupfu rupfa no rupfu rwitiro uko umuntu apfuye ni kazikangura wapfuye urimo busambanyi uzukurimo busambanyi nyene wapfuye urimo kabaregwe uzozukurimo kabaregwe nyene wapfuye uri kwicana uzozukira mu bwicanyi nyene uko umuntu yapfuye ni kazozuka bano rero bamu muzu kwa kabiri bazozuka biteguriye gukora ikibi icyo gihe niho hazoba harekuwe satani kubera yuko azoca babwira ati ni njyewe ndabarekuje ni njyewe ndabazuye ni andi majambo ni njyewe mwami wanyu azoba yongeye guhabwa kandi gahe gato ko kubaho azoba ahawe akahe gato ko kongera gusonzera intambara yiwe yatanguje hariya mu ijuru mu gihe cya kera azobabwira ati rero nimutangure mwitegure abandi babahinga mu gukora ibigwanisho bazotangura kubikora babandi mu guhingura urumogi bazotangura kurukura maze babahe kugira ngo bagire ingufu umuntu wese ubushobozi bwiwe bwo kugira nabi azoba afise akaryo ka nyuma ko kubukoresha muri uwo mwanya maze bategura intambara ihambaye ya nyuma maze icyo gihe Yesu Kristo nawe azokururuka umugwa wera Yerusalemu uzokururuka uvuye mu ijuru ku Mana Yeshuru Yohani igice cya 19:11 wa mbere mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ibya mbere byari byagiye mbona umugwa wera Yerusalemu mushya wururuka uvuye mu ijuru ku Mana usharijwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe kino gihe abagorotsi tuzoba turi kumwe na Kristo kandi tuzoba twambaye ubwiza bwiwe ubwiza bwiwe nibwo buzotumurikira nibwo buzotuma tubaho kandi ijwi ryiwe rihambaye rizoba ryaratwambitse ubuzima bwo kubaho tudapfa muri icyo gihe abanyabyaha bobo ntabyo bazoba bazi bazi yuko kwa kundi bica Petero na n'ubu bashobora kumwica yamara kino gihe ntibizoba bigikunda oya bizoba byahenze babandi barondera kungirira nabi muno munsi nambaye uno mubiri bazoba bazi yuko n'icyo gihe bizoba bikunda yamara ntibizoba bigikunda ntago nzoba nduye kuno mumbona ahubwo ibyo Yesu yasezeraniye azoba yarabimpaye nzoba ndiko ndiruhutsa kandi nezerewe ntago nzoba nk'igitinya urupfu ukundi oya mbere nta nubwo nzoba mfise ukubabara nimurabe nawe ino ntambara ukuntu izosozegwa mu gihe abandi bobo bariko barakorana inguvu bakora ibigwanisho ruhonyanganda n'umwete udasanzwe kugira ngo bashobore kugwanya ubwoko bwera muri icyo gihe abari mu bwoko bwera bobo ntabwo bazoba bafise ukubatinya ukundi bagenzi bizoba ari ibintu bihambaye kubera yuko umugwi uzoba uri kumwe na Kristo uzoba ari umugwi ufise kwizera no kugororoka kuzuye kutagabanije na gatonya mu gihe umugwi uri kumwe na Satani nawo ufise ata kagatima katuburira kabwira abantu ku inosi ngo bareke gukora icyaha nikazoba kagihari bazoba basa na Satani jana kwijana bazoba biteguye gukora ikibi ku rugero ruhambaye maze niho bazokikiza umugwa Yerusalemu ngo bawutere bensitare bya bigombe byiwe babahinga bo ku ntambara za bensitaye abasoda babo kandi mu by'ukuri bizoba ari ibintu bihambaye iyi niyo herezo y'intambara ihambaye iyi niyo nsinzi ya Kristo izoba ibonetse muri icyo gihe bizoba bigenze gute dusomye hariya muri Yohana ibyahishuri hari icyo cya 19:11 gushikara ku murongo wa 15 havuga iki havuga ngo mbona intebe nini ya era mbona n'uyibyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho byahora ntihaba hakiboneka mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingurugwa kandi kindi gitabo kirazingurugwa nico gitabo c'ubugingo abafuye bacibwa imanza z'ibyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze ikiyaga kigarukana abafuye bo muri ico urufu na kuzimu bigarukana abafuye bo muri ivyo bacibwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze ufuna kuzimu baterwa muri cyakiyaga cyakumuriro bagenzi bizogenda gutibi mu gihe abapfuye bazabazutse kandi biteguriye kuza gutera muri ico gihe mu gihe bazabazungurutse uwo mugwaye wera Yerusalemu ijambo ry'Imana rimbarira ku muriro uzotibu kuvuye hejuru no hasi maze ubatigize bapfe bahere baherengetere ariko imbere y'uko umuriro uza ibyanditswe byera bimbarira yuko ngo umuntu wese azokwibonera icyo yakoze urubanza rw'Imana ruzoba ari urubanza ruhambaye urubanza rugororoka urubanza rutari n'amanyanga cyane kubesha kubera yuko ijambo ry'Imana rimbarira ngo kuno muri ko murakurikirana kino cyigwa mumbona mumbona nk'ikiriro ni cyangwa mumbona nk'uraba televiziyo nk'uraba filime niko n'abanyabyaha bazokwibonera ibyo bakoze igihe wari gusambana ukaba waranse kubyihana igihe wagenda kwiba ukaba waranse kubyihana igihe bakubwira ati ruhuka isabato wowe ugakomeza kuruhuka dimanche igihe Imana yakubwira tumvira jewe ariko kumvira pasitoro wawe bino byose bizogaruka ubirorera mu kirore ubira muri filime uzobona ibyaha wakoze kandi wibuke yuko utabyihanye maze ijambo ry'Imana rimbarira ngo bose bazofukana bafukane bavuge ngo imanza z'Imana ziragororotse kandi kino gihe ntabwo bazoba bafise uburenganzira bwo kwihana ukundi ahubwo bazoba biteguriye guhabwa igihano gihambaye igihano bazohabwa kingana na kiriya Yesu yahawe igihe yarari ku musaraba urupfu rw'agashinyaguro n'umubabaro uhambaye nibyo bizohabwa abantu banse kwihana umuriro uzocibu kuve hejuru no hasi ubarigite nigo rupfu rwa kabiri mugenzi nagenda kubwire yuko abize Yesu Kristo bose batandukanye n'icyaha urupfu rwa kabiri nta rubanza rubafise ntaruhara rubafise ko yamara abagikuri icyaha bose bakanka kubiheba bobo bazoharugwa mu rupfu rwa kabiri mugenzi izere Yesu Kristo bicitwa na Mose ntakiri ijambo ry'Imana najyana kubwire yuko icyaha kitazokwamaho ego icyaha ntikizokwinyuma y'imyaka igihumbi Yesu azayinyaca ihana n'abantu bose Yesu azubiko bwacu icyaha n'abantu bose yase kubireka ni wowe nyabyaha yase kubireka niwe wenyine azohanwa apfaye icyaha cyiwe apfaye icyaha gihugu niho uzobazoha gihugu niho abagihugu bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo no kwizera umwami wacu Yesu Kristo nakizera Yesu Kristo mwese imana ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana abantu batandukana ijambo ry'Imana kugira ngo abagana abantu batandukana zoba hanzwa mudahera ngo bazigire byo kuzoba hanzwa mudahera mu gihugu cy'ubugenzi mwisa shaka gukora cyo cyangwa kugira ngo ubutumwa bushaka abagana gukora patanje gera ngo ubutumwa bushaka abantu kandi mugenzi kugira ngo abone niro bitangiriye ukabirisha karoti abone kugira ngo urakabirisha karoti bikasunga kugira ngo kigara bishaka kugiye to kugira ngo shore kugira ngo bitakugoye kugira ngo shore kugira kira na bitakugoye kibazo nacho ukora nke bise ikibazo gani chanye ikintu wiri nyuma gushikiriza abantu benshi cyane kwe ikintu wifuza gushikiriza abantu benshi cyane kwe cyane yandika wi comment mezanya nanhe mugira bituruza twerekeza mu bwana bwa mugenda turimo twerekeza mu bwana zo nimero zikwara kira ku bwana zo nimero ziza kuvugwa
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza canke mwipfuza kutwandikira kuri iki canke kiriya canke mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 257 658 569 akamenyetso ko guteranya 257 658 569 canke ukavyandika muri commentaire gira nawe ucuterereye mwa kino gihuwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.